Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi namwe bakunzi b'ikiganiro ku Kivi turabahaye ikaze. Muri kino kiganiro turagaruka ku bikorwa nyamukuru n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaranguriye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Twongereye tubashikirize bikuru bikuru mu ijambo yashikirije abarundi n'inshuti z'u Burundi ku munsi wa gatatu uheze. Inyuma y'amatora ya musitanteri yo ku itariki 19 ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka, itegeko ridasanzwe ryo kwemeza abo bitorewe n'abenegihugu ryaratewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuwa 29 Myandagaro mwaka 2015. Ku munsi wa gatanu ugenekerezo ya 25 ukwezi kwa Nyakanga mwaka 2015, niho nyenicubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahagarikira ubwiwe ibikorwa byo kwimika burundu bamusitanteri batowe makomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Ibyo birori vyabereye mu komine ya Gitega. Ibirori vy'uwo munsi wo kwimika bamusitanteri vyatanguye igihe c'isaha 3 zo mu gatondo, bakaba bari bashigikiwe na baburamatari bo mu ntara zose. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarahawe ikaze n'uburongo y'intara ya Gitega. Ushinga ntahe Venaman irambona.
Nyenicubahiro w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku izina ry'abenegihugu b'intara ya Gitega, turabakengurukiye cyane mu kuza gukorera ibikorwa bihambaye nk'ibi muri ino ntara yacu. Turabahaye ikaze rero ngaha mu ntara yacu ya Gitega, intara irangwamo amahoro n'umutekano.
Ibyo birori byo kwimika bamusitanteri b'amakomine byari byitabwe kandi n'abanyamabanga ba leta mu nzego zitandukanye. Inyuma y'iryo jambo ry'ikaze, umushikiranganji Pascal Barandagiye ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu yarashikirije ijambo ryo kwegera umusitanteri, yongera arabatekerera n'impanuro.
Twagomba tubanze tubasabe mu dutiza amashi menshi cyane dukengurukije geste nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu, we ubwiwe yemeye kwifatanya natwe kuri uno munsi udasanzwe wo gushikiriza abamusitanteri baheruka kwizerwa mu matora aheruka. Tumuha amashi menshi cyane.
Bisaba kwamiza ku muzirikanyi ko amabanga bamusitanteri bajejwe aremereye nk'amabuye asaba ubwira bwinshi. Bisaba kandi gukunda igihugu hakurya Yesu Kristu yirukana abadandaji bagomba kugira ingoro y'Imana isoko n'akaguriro. Uburundi bumeze rero nk'ingoro y'Imana, turwanya ibiturire, umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano, umugambi w'inyigisho zo gukunda igihugu. Ni ngombwa ko dutegekanya uko bizogenda mu migambi y'iterambere rusange. Bavuga bati umwamagigwa n'ingabo, ingabo nazo zitagira umutware zikitwa impehesa.
Umuyobozi mu gisata c'integuro muri ubwo bushikiranganji yaboneye akaryo yo gushikiriza urutonde rw'inyigisho zo gukundisha igihugu ruheruka gushirwa habona n'umugwi ubijejwe. Yagize ati izo nyigisho zidashigikiwe n'abatwara amakomine ntizorangurwa uko bitegerezwa.
L'objectif global du programme, 12 objectifs spécifiques, les axes stratégiques, le public concerné par ce programme, l'appui institutionnel de ce programme, son contenu, sa mise en œuvre, le financement de ce programme.
Muri iyo ntumbero nyene yo guhimiriza abarundi gukunda igihugu, harabaye inyigisho zishimikiye ku rurimbo ruhayagize igihugu cacu, ari naco kimenyetso gikwiye kuranga umurundi wese ahari.
Igihugu cose cikukiye usanga gifise bene urwo ruzino, ariko nkuko tuza kubibona akabirya kari mu Burundi, nyuma ukaba gwashyizwe mu manota n'umuziki n'umwigisha akaba n'ubupatiri mariko barenga yabo. Twahinguwe rero 1961.
Patiri mukuru wa paruwasi Rushubi Deogratias Nitunga nawe ati murazo kwamana imvugo ihumuriza inywanisha
bari kuyobora abo bajejwe nkuko wabigiriye Musa ubahakanwa havuka amajambo yubaka anywanisha nkuko wabigiriye umweranda Isostone
urongoye ikigega gifasha mu gutunganya no kurangura imigambi iterambere mu makomine Foniki mu mfunyapfunyo yarahimirije ba musitanteri bashasha kwijukira mu maguru masha imigambi yo guteza imbere amakomine yabo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yashikirije ijambo nyamukuru ry'uwo munsi yarakeje ba musitanteri baheruka kwizegwa n'abene gihugu ngo babaje imbere arongera abibutsa amabanga adasanzwe bashinzwe
tubanje kandi gushimira imana mushobora byose kuyadushikanye kuno munsi uri hejuru udasanzwe tunongera kandi tunayishimira ukuntu yaduteye iteka tugasura kwizegwa ngo turongore abarundi kandi namwebwe mukamwarizewe n'abanyagihugu kugira ngo mubaje imbere mu kurongora amakomine agize igihugu cyacu cy'u Burundi kubw'ivyo tuyikurira ubwatsi tuyikomera amashyi cyane n'akanyamuneza ariko uno munsi ino tariki ya 2025 mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2015 turamutse duhurira ngagati mu gihugu mu ntara ya Gitega kugira ngo twibukanye kandi tunigishanye ku bijanye n'amabanga adasanzwe mwebwe ba musitanteri mwatowe kugira ngo mutangure ikivi muzi ishamba mugiye kwinjiramo ijya ryo tuje kandi rero kubamenyesha icese ko mwinjiye amabanga mashasha muhini mushasha nawe utera amabavu ariko twaje kubatera intege tubamenyesha ko turi kumwe ku kivi twaje kandi kubasaba yuko mwokora mwisunze amabanga mwajejwe n'abanyagihugu mukisunga kandi n'inyigisho mwaronse mu kino gitondo ndetse n'izindi nyinshi muzoronka kugira ngo mumenye neza yuko amabanga muhawe n'abanyagihugu aremereye ari umutwaro turabakeje rero tunongera kandi n'abatera intege tunasaba ko Imana ibaje imbere muri ano mabanga toroshe ba musitanteri n'abarongozi badasanzwe aho hambere abakora hambere babita abatware ku mutware nawe bisigura gutwara umutwaro muvise rero umutwaro abanyagihugu babatoreye uwo mutwaro si uwundi no kubashikana ku iterambere rirama amahoro n'umutekano no gusubiza hamwe nkuko twabyiyemeje umusitanteri ajejwe amabanga menshi kandi ahambaye asaba ukwihangana asaba ubukerebutsi asaba ubwenge asaba ubwitonzi budasanzwe
n'icyo bahiro umukuru w'igihugu yarasavye bamusitanteri bahejeje kwimikwa ko bogira umwitwarariko inyigisho zo gukunda igihugu yongera abasaba gushishikara umugambi wo kubaka amashure
twaje kandi kwira tubibutse yuko mudatanguriye ikivi cyanyu mu gihegwa hari imigambi myinshi leta yari yasanzwe yarateguye tubako turagendera ko tuwica ku mayange kugira ngo mwumve neza yuko muje kubandaniriza aho bene wanyu mwasubiriye bari bageze kandi tukabashimira yuko bakoze cyane ku buryo muri imburo wa mubuko mwaka utashe amakomine nka yose kiretse mu gisagara cha Bujumbura byagiye biragora twasanze amakomine yose mu gihugu cyose yagiye arakora neza akurikiza icyo twabasaba kubw'ivyo naho ba musitanteri mwasubiriye bamwe batari ngaha mwebwe mwatoye bashaje ntwibaze yuko batakoze twifuze ko ngo bakomera amashi e turashimira rero ba mustanteri twakoranye umyaka 5 iheze kuko bakoze batiziganya kubujyo numwimbo witerambere mu makomine atandukanye z'igihugu cyacu Burundi vyagaragaye neza cyane uko vyateye imbere aho tuvuga nk'ibijanye igisata cy'amazi ibisata kijanye n'inyigisho kubaka amashuri amavuriro ibijanye no kubaka ibigo by'ugwaruka ibyo no kubaka ibibuga by'inkino ibijanye no kwitwararika ibidukikije ibijanye n'amagara y'abantu ibijanye n'umutekano ndetse n'ibindi n'ibindi tugatubashimiye cyane ku kigoro bakoze mu gukora igihugu cyabo kandi ukivuza yuko aho bari bo bandanya bashigikira bashasha mwaje kubakorera mu ngata murakira rero ababagana bose mubakira n'umutima mwiza kandi mubakire nk'abavyeyi nkuko mwavyumvise mu nyigisho twaronse tubasaba kandi yuko mwubakarero keza bo mujejwe ari mu nyifato ari mu majambo ari no mu bikogwa muze mu babere urumuri rutazimiza mubaje imbere nabo bakurikire kubijanye n'iterambere rusangi igishasha nuko komine yose yokubaka ibirasi n'imiburi buri 30 kandi uturere twose tugatera imbere kumwe ko kubakwa kandi nibiro by'indongozi mu mazone no kubitumba kugira ngo abanyagihugu bagire aho babasanga kandi hazwi ibendera y'igihugu cyacu Burundi ndetse n'igihugu bw'abarundi muri ivyo biro bizofasha cyane no gukunda igihugu nibabona bihungabana ku mitumba no mu mazone umunsi mukuru utekanijwe mu nyigisho dijejwe gukundisha igihugu abanyagihugu haratekanijwe umunsi mukuru wa komine uwo munsi mukuru wa komine rero nihangiro rikomeye cyane twabonye kuri zo dufasha gushika kuri cha cifuzo cyo Burundi kuzaba bwiteye imbere azari ubwiteka mu mwaka wa 2025 kugira ngo uri mwaka abavuka komine bahurire hamwe bamenyane basangire bayage barabe ibyabaguye muri kahise bategure kazoza keza kandi umwe wese aterere icyo ashoboye mu kubaka komine yiwe nta numwe rwo kwirengagiza mu bavuka komine twagomba kandi gusubira kwibutsa iyi ntumbero leta yafashe yuko buri komine izozira habwa intererano yo kwishigikira mu migambi y'iterambere muri komine ingana n'imiliyoni 500,000 y'amafaranga y'amarundi twovuga yuko ari intango nitwabona yuko mwamenyereye gutunganya imigambi kandi mukayitunganya mwisunze ikirunga amafaranga batangiwe ko uko yateguwe gakoresha uko mwaka utashe ntikibuza yuko iyi ntumbero tuzoyiduza tukarenza n'icyo gitigire cy'ayo mafaranga
mu gusozera ibikorwa by'uyu munsi nene icubahiro umukuru w'igihugu yabandanirije ibikorwa by'iwe muri iyo ntara nyene aho yugurura icese rimwe mu mashuri matomato y'urufatiro aheruka kubakwa iryo shure rifise ibirasi birenga 10 kandi rikaba ryubatswe n'abenegihugu ku ntererano ya komine yenicubahiro Petero Nkurunziza yarongeye yifatanya n'abanyagitega mu kugurura ishure rikarihiriza ubwenge abanonosore by'imyuga harimwo ibyo guhingura ivyimbugwa ibyo gushona impuzu ibyo gukora imiduga eka n'ivyungurukana bumenyi
Burundi, chivare chachu, ima Marira ubutore biwe na karoruhohe ubutwari biwe yamayi guna basi akamashimagizwa ubugenge biwe umutima wa Afrika Ubumwe n'ibikorwa inama jamere
bakunzi b'ikiganiro ku Kivi twagiye tugaruke ku ijambo umukuru w'igihugu cyo Burundi n'icubahiro Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'inshuti z'u Burundi kuri uyu wa gatatu aho yahimiriza abarundi bose kugira ubunani bw'intamenwa mu guharanira amahoro n'umutekano yahamagariye abatunzi ibirwanisho batabifite uburenganzira ko bishikiriza abajejwe umutekano
twarabijeje kandi ko inyuma y'aya matora hagiye kuba amahoro umutekano n'iterambere bitangaje kubijanye n'umutekano twagira turabire hamwe intambwe tugeze ko inyuma y'ukwezi kurangiye dutangarije abarundi ko dutanze kiringo cy'amezi abiri kugira ngo umutekano ube wasasagaye mu gihugu cyose inyuma y'imigumuko yabaye mu makaritsi amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura ibigwanisho byinshi rero byarafashwe kandi leta ikaba isubiye gusaba uwo wese yoba atunze ikigwanisho atabirekuriwe ko yogisubiza mu maguru masha turakeje cyane inzego z'umutekano igisirikare igendereza n'abenegihugu mu kwitanga muri ico gikorwa abari mu migwi y'abicanyi batari bake barafashwe abandi nabo barazwi bariko bararondegwa twashaka kwamenyesha ko haraye hashinzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana gakwego 36 byo kwa 2024 Nyakanga uno mwaka gerekana neza ingene iyo subizwa ry'ibigwanisho kwa bitunze batabifitiye ububasha rije kugenda leta rero iratanze ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa kugira ngo uwo wese yoba atunze ikigwanisho atagifitiye ububasha ahabwe n'amategeko ngo abe yagisubije aha kandi mwomenya neza ko utazoba aragisubiza canke akagifatanwa ataragisubiza inyuma y'ico kiringo azo hano hakurikijwe amategeko tuboneye mbere no kumenyesha ko n'uzogerageza kunyegeza ico kigwanisho atunze atazobishobora kuko abajejwe umutekano bararonkejwe uburyo bw'ibikoresho vya none hamwe n'inyigisho bijanye ku buryo atakigwanisho na kimwe kitazotogwa. Barundi, barundi kazi, inshuti z'u Burundi. Twashaka dusubire kubahimiriza ngo umwe wese aho aherereye abungabunge umutekano. Mukomeze ya nyabune igizwe nabe n'igihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Tugira urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aho duherereye ijoro n'umurango.
Yani cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramenyesheje ko ibiganiro hamwe no kuja inama vyanye biranga abarundi ko bigiye gukomezwa n'umugwi uheruka gushigwaho. Uwo mugwi ukazobuhurikiyemwo bose abarundi bari mu gihugu eke n'abari hanze y'igihugu.
Barundi, barundi kazi, dusangiye igihugu. Kubijanye n'ibiganiro hagati ya bene Burundi, haherutse gushingwa itegeko y'umukuru w'igihugu inimero 134 ryo kuwa 23 Nyakanga uno mwaka rishinga umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana no kuringaniza ibiganiro hagati ya bene Burundi. Aha mwumenya ko hazoganira abene igihugu bose atanumwe akumiriwe, baba ababa mu gihugu canke abari hanze. Burundi n'ubw'abarundi bose, kandi dusonere ko ari nabo batanga ubutegetsi nk'uko twavyemeranije mu masezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Ubu ubutegetsi ntibukigwanirwa, butangwa n'abenegihugu biciye mu matora gusa. Ibyo biganiro bizobera mu gihugu cyose, bikazoba byerekeye ibibazo bijanye n'imibano, ibya politike, ibyo gutsimbataza amahoro n'umutekano, iterambere mu by'ubutunzi, kurabira hamwe biciye mu biganiro intambwe amasezerano ya Arusha ageze ko, ibijanye n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu hamwe n'amasezerano atandukanye yaba yo guhagarika intambara burundu, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ayandi. Ibibazo byose tubishize imbere y'abarundi bose, mu byitegurire rero maze mutange inzira n'umuti bibereye mu kubitorera inyishu zirama. Ibizoba byavuye muri ibyo biganiro uyu mugwi uzoheza uvyegeranye, ugira ico usavye ko leta yokora n'inzego ziserukira abene igihugu maze bishigwe mu migambi y'igihugu n'amategeko canke amasezerano, bibaye ngombwa byemezwe n'abene igihugu bose, imwe twita mu gifaransa referendum. Gutyo ntihazasubire kwaduka utugwi tuyadukiza tugasubiza mu ihumbi abene igihugu mu kubitira kandi batadutumye. Uyo mugwi uhawe ikiringo c'amezi atandatu gishobora kwisubirizwa. Uzoheza kandi ushikirize icegeranyo umukuru w'igihugu uko amezi atatu arangiye, nawe akoreshe ububasha ahabwe n'amategeko kugira ngo bishobotse bije mu ngiro. Ico cegeranyo kizoshikirizwa kandi inzego z'inama nshinga mateka na nkingo z'amateka.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarongeye ahamagarira abarundi bose gusenyana ku mugozi umwe mu kwitabira ibikorwa rusangi, kukaba nkako nivyo bizodushitsa ku iterambere rirama kuri bose.
Kubijanye n'ubutunzi, turasubiriye gutera kamo abarundi bose ngo twese tuje hamwe twijukire ibikorwa by'iterambere rusangi, tongere duteze imbere ingo zacu, twirinde kuzera inze kuko na kare basokuru bayamaze bati akimuhana kaza imburise. Twihatire twese kugwanya abasesagura amatungo y'igihugu n'abagira urudandazwa rutemewe n'amategeko, abagibiturire n'abitanga hamwe n'abakaboko. Turasubiye gutangaza ko atanumwe leta kwizo kwihanganira muri ubwo bukozi bw'ikibi usubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Abarundi tubwirizwa gusabikanya umwimbu w'igihugu biciye mu migambi itandukanye leta yishinze kurangura muri imyaka itanu dutanguye. Tuboneyeho n'akajyo ko kuremesha abarundi ko igihugu cacu gifise inshuti n'abagenzi bagifashe mu mugongo, haba mu gufashanya canke mu migenderanire myiza. Ivyo rero bizobandanya kanatsinda turi magiriranire, kuko n'u Burundi burafise ico bufasha ibindi bihugu bicuditse. Vyongeye dufise umukunzi w'u Burundi asumba bose, ni Imana mushobora vyose yaduhaye u Burundi, ni nayo ibudutungiye. Twashaka guhamagarira abarundi bose atanu mwavuyemo kwitaba inyigisho zo gukunda igihugu, kuko byibonekeza ko ingorane zimwe zimwe zishika mu gihugu usanga zavuye kutamenya neza ico bivuga n'ico bimaze. Kugira igihugu twarazwe na basogokuruza natwe, tumenye ko tubwirizwa kukiraga abana n'abuzukuru bacu ari ciza. Umurundi wese akaronka akajyo kukuzirikana igituma hariho nabemanze gutanga ubuzima bwabo kugira igihugu nikigende akagirire.
Bakunzi b'ikiganiro ku kivi, aha niho ikiganiro cy'umunsi kigarukiye. Mwagishikirijwe na Doriane Munezero. Imana inziga mu Burundi n'abarundi. Murakoze.